kopa o ngutlwelle. O monyewa bokase. What are you doing? Yes, I mean you. Ke ra wena o swaka. Lo wena a butaka. Ke, ke diriswa ya ditšhono. Potiso koro, o tswa kae? O felela kae? Ba tlabe ba le kae? Ke ra bona bo a choose. O phela ka o lebelela scheme sa. Empa, e palela go dira study group. Wena le scheme sa. Out of nothing, be something else. Tlogela go jagisa maswiti. Fashion e fele. Yona, e ka no phela e le sweet. Baby girl, lerao leo, o le file ke modimo. Empa wena, o swabisa badimo. Why not be wise, o nne ka lone, godimo setilo sa education. Tlogela banna ba di-BM. Ba di-Benz bone, o ka se ba fetse. Ba tlo ushele 3 letters, cause one, ba educated. Re lebeletse lona, flowers of the nation. Le pila thata, empa le phapha thata. Nagana pila, o tsene sekolo. A ke re tsa mokolobetso, mara tšhelete yone, o ka se e fetse. E paletse le bokeabetso. Education is the key to success. Baby girl, nna fatshe. O nagane pila. O nagane ka future ya gago. Se ka fela pele. O tlo phasa. Ausi wa ka, o tlo tswelela. Even if ba, you are useless. Mara nna ka o botsa. O ka kgona. And o tlo fetse. Ba se ka o fetse. Ba bona ba fetse. It's never too late. Stay tuned. O nyaka o kase.